As I look into the horizon, I relax and smile away as the message comes my way. Rukama bombe na milima, popote ujumbe ufikapo. M-Pesa, huduma ya sifika. Wateja kweli ni baraka, kutoa pesa ni haraka. With M-Pesa, you do more, more, more. Relax, uko na M-Pesa.